Shingathethi indaba zabantu, zisho bethu ngekalokho sangena sengaqala hayo sengaqala hayo sangena look at us sengaqala hayo
Yeah, Chanel, about.